Biko. Kwa kwa na egwu aya, e ma na anyi wa na eme film na like soundtrack. Maka owo na soundtrack adere enwe mi ke na anu mkpotu si ebe a na eke ni were abia na enwe distraction. Odika nko nka na eme nwoka, 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 nwoka. Ah ah. Hello! Hello! If you know you are happy, do something for the Lord. Iman obi de gimma. Come on, ehuten na mic here. I don't hear onum deva. Only can match it. Enwe ikinye un volume. Una yenye un volume, yenye un volume. Aha. No, afari ko onum deha. Iman obi de gimma. Do something for the Lord one more time. Kwa chine kanyaka. Odig easy. Otu akode. Hallelujah. Hallelujah. Enigwe maka esi eme. Owuru ni iwo onye China mma asuru gi na China. Omu abu the only successful deported man from China. MC take notes. Afa ma buru osu ofia junior. Nko je awu osu ofia senior. Nko je awu younger brother. He afa mu opo onye nche. Hey, onye na etu ma afa. Hey, obia, obia m na ro, obia m, obia m. Hey! Abu li to me zwa fa me nyen ki wallet m. I go dey fogi welu. Onye chechelu ndi chechelu chen 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 na Nollywood, DSS na keep us. Bi ke nwe ka Yesu we me ha now. Enwe ka Yesu we me ha. Abia me ba by accident. I came here intentionally. Mana mgbe nna abịa mụrụ n'ọnụ ụlọ ụka ka anyị abịa. Eche mgbe ebe anyị na-abịa ọwụ just hall. Wee dezie wee fụzie ka ụlọ ụka ya dị wee fụ na ebube dị n'ụlọ ụka. Put your hands together for ndị for members of this church. Put your hands together. N'eke n'ụdị tais a maara Chineke. N'enu dị rọg a maara Chineke. Biko ụlọ ga-agwa m mgbe e ji enwe mmasị ka m na-abịa ụka. Nna m mma na-abịa ụka ebe a. M ga na-abịa ụka. Biko ga agbapụ ya ọsọ. Ka agbapụ ya n'ọsọ. Ihe bịara ebe a bụrụ ka ị gụọ egwu. Ihe bịara bụ ka ị. There is what I amam ka m na-esi ọsọ onye Igbo ka ọ n'oyibo. Ihe anyị na-agba ya bụ encouragement. What we need now is nothing but encouragement. Odir easy. Make all the soundtrack. Make all the soundtrack. Soundtrack. Biko, the engineer my Matt, put a good news on. On a friend and a band, I am here. Mommy, on your member, the future on a music. And in Babo, Mugami, him, my art, and the film. Ask him, Matt, oh, Matt, bomb, and see, don't worry, I'm coming. And I'm a memo, a musical video. I don't make a game on top for me and the memo film. My number one, me head in a gua, what me hang guy, sim name hang game, and see, I tell you, and I can do the story. He ain't a retard abro audio, he ain't a rep beginning, he ain't a launch abro audio, he ain't a launchable video. Edge them one day for 3 days in Oso. Man, I'm gonna film, I hope you're in a merry life. Eji my charm incantation of ndi occult which don wan yan us for good 3 days ibaze ni me fimi ga physical has we meriam o meri ko nu meri ko mo jo so rap uno o mo rap uno so na to bu oge biko nga na mi ha tumbo tumbo mo aya de bu oge hey kes oh chika tarabun ai I time my tie you tie your tie oh hey, yeah! Obiam nalo. Obiam nalo. Obiam nalo. Sinaka Chineke, Arige Sinaka Chineke, Bandemu
Like I said, is a video and emere acting emere nime ya nko onye anyi ekwoku ya bo osofia nnewi sonya. There was a serious battle, so I want you, as you take this album, make sure that you get the ministration, and I know that God will bless you.